Into endifuna uyenza ke ngoku kulena ividiyo ufuna nje unifundisa nje i-sequence ethanda ukuxhaphaka kakhulu apho zibizwa zii-arithmetic sequences ke ngoku. Kuthanda uba kuba lula ke ngoku uzibona ngoku ezi sequences, arithmetic sequences, apho kongezwa inani elingatshintshiyo kwi-term nganye nganye. Xa ujonga ke ngoku ezi sequences zintathu zibonele apha, sizawujonga ke ngoku uba zeziphi ii-sequences ezi-arithmetic ke ngoku. Sizawukhangela ke ngoku apho kuza kongezwa inani elinye elingatshintshiyo kwi-term nganye nganye ke ngoku. Singakwazi uzibhala ngoku nge-explicit okanye i-recursive definitions ke ngoku. Ndizandibonisa apha ndithetha ukuthini, bendike ndandibonisa kwividiyo ephelileyo ke ngoku uba yintoni i-recursive ne-explicit ke ngoku. Zeziphi ngoku ezi arithmetic sequences kwezi sequences zintathu sizibonayo apha? Masijonga kweyokuqala ke ngoku. Sinegative 5, negative 3, siye wanyanzeleka songeze u-2. U-negative 3 utsho ku-negative 1, siye songeza u-2. Usuka ku-negative 1 utsho ku-1, siye saphinda songeza omnye u-2. Le nto ke ngoku iqaphela bayintoni, izawuba yi-arithmetic sequence ke ngoku nxa into basongeza u-2 kwi-term nganye nganye ke ngoku. Singayibhala ke ngohlobo a of n, u-n ke ngoku yi-index yethu, asidingi usebenzisa u-case, ngasenza u-n, m, n, noma yintoni siyifunayo. Apho u-n uqalisa ku-1, index yethu iqala ku-1 yophela ku-infinity. Singayibhala ngohlobo ezimbini ke ngoku. Singabhala ke ngoku qala nge-explicit definition qala. Singabhala a sub n, u-n wethu ibe index yethu. Sizawubhala i-term yethu qala ngu-negative 500, negative 5. Term yethu qala plus. Songeza u-2 kwi-index elandelayo ngoku. Njalo njalo. Uba sifuna i-term yesibini songeza u-2. Uba sifuna isithathu songeza u-4. Uba sifuna i-term yesine songeza u-6 ke ngoku. O-6. Yiloo nto izawubangele ngoku sibhale ke ngolu hlobo sithi ngu-2 ophindwaphindwe kunye ne-index thabatha 1. N thabatha 1. Le nto ngoku kuthiwa yi-explicit term, explicit definition ye-arithmetic sequence, explicit. Uba sifuna uyibhala recursively ke ngoku le sequence, singayibhala ngo-a of 1 is equal to negative 5. A of 1 yi-term yokuqala. Ugqiba kwethu sithi ngoku ubhala ngoku i-term elandelayo ke ngoku, sayibhala ngolu hlobo, term elandelayo ngu-a of n ngu-a sub n minus 1 plus 3. I-term elandelayo sifumanisa ngehlobo lo sebenzisa i-term ephambi kwale ilandelayo, ugqiba songeza uthi yho ndiyebhuda ngu-2 lwaye ngu-3. So sebenza u-n greater than or equal to 2 ke ngoku. So zombini ngoku ezi equations zibhalayo apha okanye zi-functions zibhalayo apha, explicit ne-recursive, zibonakalisa nje le sequence, ihlobo esinoyibhala ngayo le sequence ke ngoku. Ayenzi mahluko, uzawufumana impendulo enye. Ngemele uba ufumana impendulo enye. Masiya kulena sibini, lena ngoku ayo i-arithmetic yona, suka ku-100 yo 107 songeza u-7. Uyotsho kule term songeza omnye 7, aye ndithi nakusuka kuleni uzotsho 121 songeza omnye 7. Lena ke ngoku nizawuqaphela nani, izawuba yi-arithmetic sequence nayo ke ngoku. Leyana yokuqala ibe yi-arithmetic, nalena yi-arithmetic sequence. Sayibhala ke ngohlobo i-function yayo a sub n, siqala ku-n is equal to 1, index yethu iyophela ku-infinity ke ngoku kunaphakade. Singabhala ngo-a sub n, sibhala ngo-explicitly qala, saba no-100 i-term yethu qala plus songeza u-7, siphindaphinde ne-index yethu sithabathe u-1 ke ngoku, nqindo songeza u-7, wesibini songeza u-7 namabini, sawuthi n plus 1 ke ngoku, n plus 1, n thabatha 1, sorry, n thabatha 1. Yi-definition yethu ke ngoku le, explicit ke ngoku. Singakwazi ubhala ngoku njengo-recursive ke ngoku. Lena ngoku i-definition enye ngoku, ndifuna nje niyazi i-definition enye ye-explicit. Okanye singayibhala ke nge-recursive yethu, Siqala n is equal to 1, siyophela ku n is equal to infinity. Ngibhala with 1 ban with nalapha a ngibhala recursively mos ngoku a sub 1 item yethu iqala ngu-100 ke lo ugqiba kwethu ngoku a sub n a sub n siya sibhale ngoku item ephambi kwalena elandelayo sithi plus 7 songeza mahluke ngoku i-difference esiyongezayo sibhalile ngoku recursive ne-explicit ihlobo elixhaphakileyo ngokubhala ithiwa i-general form xa sinoyibhala ngoku singayibhala ngohlobo eze-arithmetic sequence e-explicit singathi a sub n siqala ku-n is equal to 1 iyotsho ku-infinity babe sifuna ukufumana explicitly ke ngoku besawuthi a sub n is equal to i-constant sayibiza mhlawumbi i-term yethu yokuqala sayibiza u-k term yethu yokuqala i-constant leya plus sithi ke ngoku u-d lelinani ngoku ulongezayo kwi-term nganye nganye andithi liyafana luzutshintshwa siphindaphinde ne-n thabathe 1 sithathe i-index yethu thabatha 1 i-arithmetic sequence i-general form ke ngoku ye-arithmetic sequence u-d ke ngoku ibingu-2 kule qala apha kule sibini yangu-7 apha ke ngoku bubona a ngu-negative 5 i-term yethu kuqala ithetha ukuthi no-k ke ngoku uzawuba ngu-100 ke ngoku kule sibini ba ke ngolunye uhlobo ubufuna ubhala i-recursive formula ke ngoku i-function yakhona sibhala i-general form sawubhala i-term yethu kuqala a of 1 ngu-k u-a sub n is equal to a sub n thabatha 1 i-previous term ke n thabatha 1 plus d for n greater than 2 ke ngoku siqala ku-2 lena i-recursive ke ngoku i-general form ke ngoku lena ibe yi-explicit ke ngoku eyokugqibela ngoku i-sequence ngoku lena i-arithmetic sequence na masiyijonge ke ngoku so ku-1 iyotsho ku-2 songeza u-2 so ku-3 iyotsho ku-6 songeza u-3 ngo niyayibona ke ngoku ayiseyonge arithmetic sequence le songeza u-4 ke ngo a songeza ke ngoku inani elohlukileyo lixesha songeza inani elohlukileyo ke ngoku sawuthi yi-not arithmetic sequence not arithmetic ayiyonge arithmetic sequence singayibhala kanjani ke ngoku asikwazi uyenza explicit ayo explicit sequencing singakwazi uyibhala recursively ke ngoku kuyanyanzeleka sibhale ngokwe-recursive sequence ke ngoku recursive sequence singayibhala ke ngolu hlobo singathi mhlawumbi a sub n apho siqala ku-n is equal to 1 siyophela ku-infinity unaphakade with siyaqala i-term yethu kuqala sawuthi okay siyayibhala a of sub 1 ngu-1 entity u-a of n a sub n izawusinika ntoni i-term yethu yokuqala andithi ngu-1 i-recursive isebenza ngehlobo wongeza thatha i-term ephambi kwalilandelayo uyo wongeze i-difference yakhona ufumane le term yethu so ubhala a of n plus 1 i-previous term ke previous term plus ke ngoku i-index yakho plus i-index yakho kulona umzekelo i-plus index yethu apho ke ngoku siye satshintsha i-index yethu xa apho sitshintsha i-index yethu songeza elaa nani le-index for n greater than 2 ke ngoku apho ku-arithmetic sequence songeza i-constant number inani elingatshintshiyo ngoku ayifani ke ngoku nalo mzekelo wokugqibela apho songeza i-index yethu ke ngoku njengoba ubona ke phayana.